Le yibhedi kabhuti Mandisi uTamara yindoda yalapha kuxhele hagu yatsomo kweli phondo leMpuma Kapa. Ubhuti Mandisi uthi ufuna umntu ongusisi aza kuncuma naye, uthi yonke into unayo apha kulo bhuti Mandisi. Yindlu enguronta yakulo bhuti Mandisi lena uyibona apha, kulapho ubhuti Mandisi alala khona. Uye wathi ubhuti Mandisi umntu ongusisi uyathanda ufike egxeka ibhedi zonto ngobhuti. Uyayisana la bhuti mani mandena ahlala baliqonga ibhedi la bhuti sana ixhaswa ngamakrita nizukwahlala loo nto mna. Uthi ngoku ubhuti Mandisi uze nale mveliso intsharhaca yokwenza le bhedi indandazela emoyeni. Abantu abangosisi uthi bayaluthanda ucoceko kakhulu, yiyo loo nto le bhedi ibhabha emoyeni ukwenzele umntu ongusisi abone ngaphantsi kwebhedi ukuba kukho ntoni, abone ukuba akho nto ifihliweyo. Abantu abangosisi abaninzi balapha kuxhele hagu ngulowo uqhutha nobhuti Mandisi, ibe ngulowo uqhutha nobhuti Mandisi qha uthi ubhuti Mandisi akanamdla kubo bonke. Ubhuti Mandisi ukholelwa kwinto yokuba induku entle igawulwa ezizweni, ngoko yena ufuna umntu ongusisi ongasuki apha kwendawo yakho uxhele hagu. Uthi lo sisi lowo uza kuzibona ngathi usemazulwini xa elele kule bhedi, ngoba le bhedi ngeli thubo besalele iza kumane iswinga isiya ngapha nangapha isenza le nto iyenzayo. Siye sabuza abantu abangosisi balapha etsomo abohlukeneyo ukuba bangaziva njani ukuba umntu angathi endwendwele umntu wakhe afike ibhedi ibhabha emoyeni. Ibe ngulo umntu ongusisi wathi loo nto iromantic, oh my god it's so cute, it's so rare to find a guy who cares about into ezinjalo because we normally see such things thina apha kumabonakude. Loo nto ithi abantu abangosisi bafuna bona iibhedi ezibhabha emoyeni bazithanda ukufa. Qha abatsho bathi bafuna ibe ngabantu abangoobhuti abaza kulida izo conversations, abafuna uzibona ngathi ngabantu abasnacks. Kwiindaba ze-CNBC kutshanel 841 ndingunomapane sarhumoya ndilapha kuxhela ihagu yetsomo kweli phondo leMpuma Kapa, ndisafuna ukuzokuandastenda ukuba uTamara uqinisekile ngale bhedi na kwaye abantu abangosisi kweli lizwe loMzantsi Afrika bathini bo.